Uyama kumwe mbuzavua Mwenye michami nana Obayama Uyama diya pena Sobu gyalia nisua sao Uyama kumwe mbuzavua Mwenye michami nana Obayama Mwenye madiya pena Sobu gyalia nisua sao Yaswa umuye midi wago ode Baba huba Mipini maobya rati ya kuma